reka ngusuhuze wo ukomeje gukurikirana ihumure online tv mbabwira ngo mugire umunsi mwiza kandi we bitagenze neza uyu munsi ejo byagenda neza nkubwira ngo gira amata tereka amata kuko amata afite byinshi avuga kandi afite byinshi asobanura Imana ibarinde.